Atakbir, Allahu Akbar. This is our BGR Foundation. And I'm on it here on our way to Nkrankese, a village in Washington region. And I'm crying, saying, you're crying, you could require, we say, BAM! Hana misi wundi fwa bai fwa wunti min kwa normalam. Han mokane nsua menye jiwa no. Na wakane besi seyi. Wakane nsua ekwane besi seyi. Wikra adye. Editing tini trane short no no. Ekwane nye 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 nye. Wuti mkudu kwa nbibu kase sebi. Allahu Akbar. Ticha no no. Yekoya yekudhul kuru misi. Bam. Eni yeba no. Domine cho isi yao chenye u. Allahu Akbar. Before yebu kwa nomu chenye. Na yeye kakranka de kopake ka ise bam munya jomo de takbir takbir kama mane tbi an kovat assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ajidi for don huruwe jihad foundation yaba bronwa efreso ha mana na wo de wi we no wo de makonu mi nu leptin ba ko sugar no so mi nu na dabi no no so malam aha na waye ne kakara krasa hwe kobie swai bubetwam na koyi kobie honom na yimu no bika ho ejidiefo mo hwe video ya yetwa bremu a sa de edi kaka kire mo no edura chiria bosume ifen ramadan aya na nkrofo bi ho kire mo enye obi ho ne te no e na enye sai bi a aya na ye ho a da bi enye no swai fa we ni kosim na yi da bi e mo na gu honom no ye no bibra so ho ejidiefo se mo ha and near mana, ye can't abbreviate her and only bibra. Ye the old home bibra. Wouldn't toast in the yaka home? Wouldn't toast in the yaka home? A toast in the yaka home. Sugar man in your bako. Nay, yanka cranka, ha, quee bibra, quee be good bibra. Ubia in Hanma, or ya by Juma, and I'm going to be here by Juma. Quea Juma. Mecatcher must say, Isla Munya, Copacher and Crofua, see a perse, a papa be the ma womwa, yen yam fama womu. It is my bed deep down. I want Nkrankese. I dance this out. And I'm a boy. I dance this out. Your friend Hanum and Nkrankese. Madam, start free, Papa Yusuf. So, Uncle Fuina, a free Hanum, Ebersum Hanum Nana, or Mukuna Freeman. Aha. Mini, I buy in Kwan and Nukun Freeman, so I don't cry any more thing. Madam, my hand made Kriano Muye. I buy institution of Akra and Norson. To Munina and Crofua, or Mua Huchimpa. It is near my dear Bano. Obi abenya mark obi abenya sugar obi abenya leptin e yenketin ketin nso at least e beti me di wako na watwe na awtwe mienu bi what dey say aha e yase ne kra mumu hwan na oyɛ akyiriwi a e fi say akyiriwi na nya 8 nanka di odi bie na no eden ka no kra na nyame
e si kyire kra ne yɛ kokomu na yɛ num
na re wo nya dwuma wo yɛ dia dwuma
yɛ yɛ kua afi nso antɔ
wo se dia na odi
ban champion si
Bantia pesi.
Mhm. Ono and me no kuku kula si kienim.
Ode me hwa ya no kra because wuti say atumi pa. Na me ni awoso so asembe na
wo. Mala ampa. Say wo kan afi afi bi wa me yechi ya. Na afi de awochiri wum. Mentu mentu manye. We start Friday and me start no ti me ya na awochi ansa me start. Because
ya na start.
Ya me start chi ya because na me hwa de me be me yero kra. Oye kra no mentu wansu anye bi. Went to my
baby. My yare.
Oh, yeah, yare. Yes, kasem. Menti, yes, kasem pa.
Lipton, the
uncle. Malam. The uncle wants to say, my whoopie, yes. Say, young coupon, I can you. Say, down there, catch him, my baby, my whoopie, hano. Enti.
Ready? So hard to 20 cities.
Malam, I'm not in the baby one now. The other corner name, you will be on edge. Enti. Amma, young coupon, this corner, mutum, my.
Then Yamia say, I'll be hana. A man also, no, yam, dear moody, and yamming home. I'm say mo amukuna wu firi mu ne de. Wo amukura de na man special. E so omu de na bedo so asene mo de no. Sa say ma amukuna firi mu no mo ho mo pa 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 pa. Wo wa sabi sa tafra che ma no sisi mu na so. Aya se kwa ma bo. Wo so a eye mu kwa mu say bo. Malam are ho bebre. Nyame ho mu mo bo wate. Nyame ho mu mo bo. Na on ka mu ho bebre. Nyame ka mu ho bebre. Malam de na pesa o
kan. Wa wo so nyame ho on tu ko.
Ne 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 And near my dear Mawi, and near my corner name Kakra, Yammy Omo by Pa. It's with the first winning book, or Odian on what I say. Odia Obinian on what I say. I feel so no. Yeah, corner, sir. Obia, dear pet. I can afford no kind of medic name a crab back home. Obia, yawa, Obia, your sugar, Obia, your lips and muck womb, and toast his out with my monster come home. It's waiting, and I watch your cry, say to me, do. So to me do. Mom want them for your children and you see your home shirano. Obia, dear Dabino womb. Someone in Dabino. Dabino. Madam. Dabino no Baku, the other children, tribe. I saw only the same thing. We are making a crack. Quia in a bremmy. Dabino, a rover. Dabino, no, woe, mono, a binye. Obia, dear boom. Sada bin away for a brochure. I am Maka. Maka honey free by. Obia de boom. Obia de boom. Now we know Ube, we at you and I'll be one. Mana Fatoson or Mohadian. We at you and I'll be one. And on our bedding. Ubeka away. Uti me, yes, sir, your friend of Sunna. A chassa, a dear commissioner Mohammed, so solemn by ye. Or no, no, yet we are win or the Bianano. Or no moonsu, by insuing what the ultimate moonsu. It obey me and sir. No worry, at the pa. Some will be removing my crow. Aha. Therefore, Sadia Monitiano. Imam Hassan, I word my ear, the Nkrankese cra. Hadia Jara, sugar, or the bayano. Hadia Habiba, and eh? Omama, Omobuai, Aladia Lindu, Mamma supporting a borrow a drink and entias, yes,
Allah Akbar. A GDF for this Amoha, and Yamano, Anna, Yadi Kai, Ayubia, the Amano Fefe, Epapanum. Any you know Muslim for Omwa Huchimupa, one crackers who are shanty region. Omina Guahuchrim, Indian Fanty Four, Omaba Bom, who I was a crayasi, and Yasam Ketua Imam Shai, Bunijina, and also all church and Imamuno, a branty and also Yamish Ranopa. And you know what, going to me on the Bob work on a four. And this upper Pafuya, Omuchrimupa, just Omonia Giancasa. Omonia Giancasa, come round, we all cry with him. Not by intino. No musru, intino mutimi express your honor. You could do honor, dear. La Hakma, Mala Lini Ginahono, Landani, Chief Landani Ginahono, Mungina, Bianya Juma. So that's here, a woman also so sabi, Yamim, who am I bought? Oh, a rade. Colano, 14 years, and I was out when you say, Okran, I said, now Bende. Tia Colano, school bear and overcon, Edion, Ubia, Yamon. Oh yeah, Allahu Akbar. Emra ye wi ya mika so bia nko no. Eno no. Na minim sala e kro musa ye no. De no mo e sala e na je. Se cameraman ko jina ho na wo twa ne ntia wo. Ha, Brantie we no say last week ye ya chi wi na week ni onye onye bi because we need the oldi. Enye so onye na oni jidi e minu ya obaka de opo ofie. Ma de komo ya, komo duwa bi kiteke ni wadwa. Mi de me ne ya adwen. Because Islam no sebi nkura se nimdie ni ho e kom sa de no he na form we so so o he na no ho den odo odo pa so fa so bia ma so obo do kura na se a o fi krom kwa na okoto okoma ni 1 million waje ne yere ne ono so kuta ma kuta nkwala e mo kap na oto no krom no ono e kura na se kura na bo den se ne de wo oto no krom no ono so ne ni ska yi hwe o he we so a ono e chief landani de oto so no so so tuntum no Allahu Akbar. Ono so so e wo hok kru no so de otoso ide o akokora kra onko ade o so echi wanwe timi anye cause a common hadin wo hwo mokom anye obi kwa na be ka chere wallahi nye ndu ase ye but geskia ni no kra ni e ka chere mo no underground maami oba isu kunafo kunafo no e toato aso mo ba no maami oba ni kuna firi mo ja no no nko a na te according to source on crime say omusi no niba te say o wo mo bo na meti cha bi de kemenya kra na kanye echiwia nko na yesa ni masai de otososo ni kuna wuja no anso mo ho odin wallahi mo ho odin ah omuka so mbe ware mbe ware so na kra se no hwan po na be hunu ape wona na hwan na ware na we comment rat cha bi medi mamu slow motion se be mbe hunu ye ye ma me ye ma mba ko oni waso ane mo no ani gie nti we wanyi okuta na mu oduma no ya mi shira so ma ye akatisi ba ko sunna to sunu nyame o hyira mu nyina mu support Jihad Foundation Ford no sunye ko ye no ne me kuta mu nyane makato a omo ni age yi papa 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 na mu sukra ma ke ma me yere kra me ana ma me ni ye din na manje sanse ebi o ya me enye ni ma ye na omwae malali ne oho no mrante yina hene Allahu akbar uhene sweta wetwa na eso na mrante hene assalamu alaikum.